those eyes staring at him at the station. An afternoon spent in agitation, searching for something with an unconscious impulse. Absent-minded, but now he finds it. That object in the shop window, 60 kopecks not worth any more though. Feeling wretched, time to think it over, but something different comes to mind.
There's lightning in his brain, the beginning of an epileptic seizure. More than his mind can contain, horrible contorted jerks, convulsions and distortions.
Whoa, Rogozhin's eyes are following him, whoa. Whoa, Rogozhin's knife is haunting him, whoa. They'd spent some time that day in conversation, stoking tensions with their different persuasions. Rogozhin's knife lay there on the table, but they parted as brothers like Cain and Abel. Tonight, Rogozhin is shrouded in suspicion, on a nefarious, malicious, vicious mission. The dark stairwell is his ambush position, with his knife in his hand, he attacks Prince Mishkin, but
there's lightning in his brain, the beginning of an epileptic seizure. Contortions in his face, Rogozhin's knife raised and poised for murder.
Whoa, Rogozhin's eyes are fixed on him, whoa. Whoa, Rogozhin's knife is ready for him, whoa. An indescribable scream, unlike anything else, breaks free. Everything human seems obliterated, and an element of horror is created. In that moment, Rogozhin was paralyzed. That horror stayed the hand that held the knife, such that Mishkin's epilepsy saved his life as he looked into Rogozhin's eyes.
There's lightning in his brain, the beginning of an epileptic seizure. Horrifying screams in the rain, Rogozhin flees down the stairs in terror.
Yeah, da 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 da